Ko hoku hingoa, ko sini ua lei aloha, heft, ngata. Ko hoku tau taha tolu eni. Lolotonga ako, he apiako Diocesan School for Girls. Ne whanau I peau I Nusilani. Kako e kweka lei mai, mei he maka ko paurine. Futu ko hōlani. Houma te te whā. Houmare e ia moi alo I talau. Pea moi lolo pāngo moi umutangata. Niu au no fō. Moi ku I whanga ko whaulo. Ko I hake anga o e lotu. Pea moi api ko matawai mo ui tawhekitonga. O kuo fie fia I he kukau he wei pā I he whaiwa whakatonga. Neongo ai kai te upoto he wholahaka moi whakatau pasi. Ka ako au lau kau, ke ukau he puke puke a fufula e tau whaiwa whakatonga. Koe konga ai a kune tala, koe ki whine mui tonga au. Lewe rewa I whakahoha, tu au whātu.
Kainga mō paspasi mai a siniua ngata pia mō tā mea fōfō anga.
Oh,
Motoe paspasi mai ae taulunga whikawa o e whiawhili ko Siniua Ngata. Poupou kia tā mea koe ni fōfō a ngā pe mwe tahu ngā hi mā i mwe tā ni kui ni kō ngā whonua ki wā whā o vaya Māri au pito. Tōtō atu mōnu kai tā mea fōfō a ngā mō mea mai kia ik hou eiki mwe kāinga o ki i tangi mai e here vāringi mei mui koe steel guitar no kone lau lau mai mei mua. Foki mana tu kite mai halavuna tai mi gona fa lue te lere tai mi e ho e fia fi mo fa balon si noi o ia we fa ta ko ko huni rolo malo au pito pa ko to ai mo saxophone me ko o ia we fa po osko to u me a rea nusila e fuga stesi he fia fini